Reicht Abi von Müller? Reicht Abi von einer Sternennummer? You never wish me well, but you wanna rock with me when I'm doing well. I see you hate me well. When I over bangani, yeah. Manjang sena mani, when we yan baleka kandu funa ndenze njani, yeah. Inlize ya mwaifu nandagniga, yakwaga wayo pula wayi baleka. Daiting inga panzu bunga ingiki, nana funa banya baniga uya kweleta. Ay, ukweleta njani kodwa nawe uyazi uyaphiwa. Ukweleta njani kodwa nawe uyazi uyatyiwa. Ukweleta njani kodwa nawe uyazi uyabiwa. Ede ngathi uyandibawa. Oh no. Mna ndicela into eyi-one qha. Ndicela ungishiye ndodwa ndiyi-one qha. Wenza ngathi ujolo nam qha. Kodwa ndingumndoda ongakutyiyo qha. But now andifuni iphusi yakho, funi yesi yakho, namuthando lwamingizolugcina ku. Andifuni yesi yakho, funi iphusi yakho, namuthando lwamingizolugcina ku. Ngemva kwam cho kumele ngileqile. Mina bending nikuthando unkambela mango bunjalisana store. Mina bending feed ukutya kwam when ubusy feed amanga. Uma ndidangele bekunzima ndijundanga.